Arusha hapatoshi, Arusha hapatoshi. Watu wametoka, wameacha nyumba, wameacha biashara. Oh.